Malila babantu beza apha bazokushela nathi le
mali utyola ndibuzondi ntonje you yunguye utyola ndibuzondi ntonje yo ayaya ndumntana
uyafana noTanci undikhumbuza utate endingazange ndambona uhamba nembali ayigcineke emilenzeni yakho makube umlilo owaphuma kuwo uvutha naphakade ndiyatshaza iintlantsi ezisemehlweni akho umamazala uthi mandinyamezele impatho awayinyamezela kuyihlo ngo-1990 ngo-2017 ndijikiliso umamazala uthi inkonzo iza kuzilungisa izinto kodwa qho xa ikhalimela amadimoni uyalilibali igama lakho inimba mayigwetywe inegalelo ekuxhatshazweni kwamanina isibi okundimbhoxa ngamanqindi wagqiba undibiza imbokonto ndiyindlu evuliweyo uyinja xa kududuma umama ndiyamazi utata uwaqingqithile amashumi amabini eminyaka wawunabela uqaqaqa ndandingeka mina ngenja ndandisafuna ukugaqa ndisosula imifinya ngolwimi anditeketise ndiqhekeke kuvele izisini azingcibekebele iingono zakhe zazingencinci ukuba zingafikeleli emphefumlweni isithuba esashiywa ngumthembo zasivala ndingekaqabuki nokuqabuka ndilingqenerha ukuba lufuzo ndifuza utata umama wayevuka qho ngentseni aqoba intsasa sivuka isidudu sesibhadla ebengazinzi kungekho kutya embizeni ngeentsomi undifundisile ngembeko undiqeqeshile imizamo yakhe isomelezile siyahleka namhlanje xa sicengemva mama uyakhumbula ngokuyawa uye emcimbini wasiphathela inyama sathi sihluthi umkhuluwa wam wayexhele ndiza kuxelela kumama ndingutondo ithunjana kumama notata ndimkuphele intombazana ndisisibane sekhaya imbewu yamambanjwa ndingunomnyamazana ongajikwa nayengqatsini yelanga ndisivumele imnandi lomxhosakazi ndinganxibanga mbhaco nanciyo ndakhawulwa ngumzila wo-SEK Qhayi inokumankayi sontonga JJR Jolobe amaqhawe nindenza ibhetyebhetye kuba ndilibhinqa nina nizilibele ukuba nonke niphuma kwesi sibele